Yeah. sekhaya ngiyakulibala kanjani phezukwayona nenzela yona aw kuze zonke izinto ngibonise zona ngeke ngikulibale yo into engeke yenzeke le kum nakum kanti nakum futhi ngeke. Okay.